Machielo, manyalo romo gi Yesu.
Onge ng'ato machielo, manyalo keto kuma Yesu nitie.
Onge ng'ato machielo, manyalo keto kuma sana nitie.
Onge ng'ato machielo, manyalo romo gi Yesu.
Machielo, manyalo keto kuma sana nitie. Machielo, manyalo pimo go sana kon ngima.
Kamano,
ajuoga ore onge machielo, manyalo romo ga mina kon ngima.
To
pesa ore onge machielo, manyalo romo ga mina kon ngima.
To
bilo ore onge machielo, manyalo romo ga mina kon ngima. Machielo, manyalo romo ga mina kon ngima.
Onge ng'at machielo, manyalo romo gi
Onge machielo, manyalo pimo ga mina kon ngima.
Onge ng'at machielo, manyalo romo gi
Onge ng'at machielo, manyalo keto kuma mina nitie.
Onge ng'at machielo, manyalo romo gi
Onge ng'at machielo, manyalo pimo ga mina kon ngima. Manyalo keto kuma mina nitie. Jokwagore onge machielo, manyalo keto kuma mina nitie. Jopesa ore onge machielo, manyalo pimo ga mina kon ngima. Jopesa ore onge machielo, manyalo pimo ga mina kon ngima. Machielo, manyalo keto kuma sana nitie.
Samano,
ajuo gaure onge machielo, manyalo keto kuma mina nitie. Tule badi balo kama. Wadiwa. Ochale kende ok dwa pime gi dhano, Yesu pok oloko. Ochale kende ok dwa pime
Yesu pok oloko.
Ochale kende ok dwa pime gi dhano, Yesu pok olokore.
Ochale kende ok
dwa pime gi dhano, Yesu pok olokore.
Ochale
kende ok dwa pime gi dhano, Yesu pok olokore. Duogo na geno ok dwa pime gi dhano, Yesu pok olokore nwa. Mako lweta ok dwa pime gi dhano, Yesu pok olokore nwa. Timo na ng'uono ok dwa pime gi dhano, Yesu pok olokore nwa. Ochal kede konya kedo ok dwa pime gi dhano, Yesu pok olokore nwa. Ochal kende midi chal kendi ok dwa pime gi dhano, Yesu pok olokore nwa. Kamano midi chal kendi ok dwa pime gi dhano, Yesu pok olokore nwa. Ochal kende sani chal kendi ok dwa pime gi dhano, Yesu pok olokore nwa. Wacha konya kedo ok dwa pime gi dhano, Yesu pok olokore nwa. Chako tuona ok dwa pime gi dhano, Yesu pok olokore nwa. Yaye mini chal kendi ok dwa pime gi dhano.
I want you to ting lwetu gi malo. Ibiro piwa makayua koroma Ikelo geno kageno Ngea lungi ninyasai Okelo gikma onge mometie Ikelo geno yesoyo Alungi ninyasai Leke mani nyira dutote Iumo yeso luandana Alungi ninyasai koni koni Yesu ero kama.